Ka whakaaturia he kiriata hō I te ahurei kiriata o Aotearoa I tēnei tau. Ko Night Raiders te ingoa, ko te mea miharo o tēnei kiriata nei, ko ia te wā tuatahi kua mahitahi ngā iwi taketake o kānata me Aotearoa nei ki te hanga me te whakaputa kiriata roa. Anera a Bronson Perich.
He kōrero mō ngā iwi taketake o Amerika ki te raki.
You have a child at the academy? She was taken in the fall.
He kiriata e maumahara ana I ngā tamariki I haere ki ngā kura iwi taketake o kānata. Ā, kauri I hoki atu ki te kāinga.
I believe a Canadian native child at a residential school had more chance of dying than a Canadian soldier at in World War II.
Pledge our hearts and give our allegiance to our glorious republic.
Ko te wairu o te kiriata nei e mōhiotia ana e ngā iwi taketake katoa. Nā whai anō ka āia ngā Māori nei ki te whakaputa I te kiriata.
I first read the script back in 2018 when Dana Skule and I were at a script writing workshop for young filmmakers that Bird Running Water had put together.
So they came to me in 2018 to see if I'd be interested in doing it. And of course, my first reaction was, yes, anything to help Dennis out.
So we were there as mentors and she shared the script with me for the first time. And I love Dennis as a filmmaker. I've loved her short films and she's just wonderful.
Ka rere te mata ki te rangi, ko te iwi taketake tonu ki te whenua. Bronson Perich, te karere.